su Oman Channel, Oman Banshee, and then I'm flying in the Oman Channel. I'm here for any ATFO in a Yeda, a general Sibium, Sawadi, and then I'm paying Edia Che, Minu Minu. Na yesan dia seda so so e di mamu ahwefo ani etiefo nyina ani ejuma pa abebia no muni ebo yo oman me no mukase nyina me ru aho but me twa me cafe nka kan kra bi because oman e mobo se nipa se unim se ene obewu a oman ka e de o se unim se ene obewu anase unim se ene obebeku a aka unim kwan a obefa so a obo ho ban anase empo unim ade a obeye no for the last unim ade a obeye no for the last not just a we won say we am here there e no anu no but unim tino unye prepare we won apashio na sabsabio okwasia bi anase ojimini bi eyi unkwan efirwonom se etiefo ebe kaya last year nimu October 2018 en kramemu ye nua Chris Ato wo ye marriage another ceremony bi ah na wani the second wife I fellow no, Betty Jennifer or USA na before that no na Chris Ato we no na oware Nigeria ni bia na ye fellow no, Damilola Adebite na o empo oni na ewo eba baako na anche ene bewu omu se oni na ejai enche oni ejai no within short time pepe no ena na okofa abaye ya ye fellow no, Jennifer Betty. Na Jennifer Betty only wale enche enche na meka no enche na edin po e kase ah ana se emra na woni na Nigeria ni we ewo horo na ogusu e date we ana se dia because oni jaye no anche bia na oni we e waro ye na oni we waro ye no se tie for ebeka ya last week nim se ukọ Pinas TV ana se Pinas GH ono zo e di news bi ebe wo mu se it was alleged se Chris Ato we or company say one day in the area on what is here I found Betty you know on the edge I and I say on term essay but ever sound will be also anti every omumino you know omano but my rumors be anywhere ah yeah and one person be infirm and it's not the allegation was simple like say it was true sound identity and until Emma because at all way it's me at the Nigeri we picture and the pictures every the social media page we need in every one. Sanse as a grudge be about them. Okay. No mind. Breaking news Abe woman say and no one same way see ye. Breaking news Abe woman say Chris Ato, the second wife, I found Betty Jennifer and my obi a shutu abe ka ya 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 enra. I'm really kase. Oh my. Nipa trimwe diyo. Say a year contract killing. Say nipa no. Chese se bia naka okope bibia ye no ene wampene ene oshutu no anase e bia osene pe ene wampene ene oshutu no anase e bimpo naka okwojia de bi ene wampene ene oku anase e bimpo bi ene suma anu se kone kwa ye sa de mamia oman ye ntimi enchre ba de wo mu se mami anase abaya yi ohwe no fefefefe ya oman obi eku no enura enumre oman info se e ba ye no ye timi adaje ni etimi akom deep ni etimi ababaa mu ni etimi afutinu mu na de etue mu no ese ye soso ye timi di mamu etiefo because ye mu etiefo no sabsabio mu nimu de enu disi amfa good filler no ana yamfa good info no amamo a enye enjoman nyabuta cheme na meba abebaabaa mu na matimi afutinu mu na de etue mu no oman wanka nsa ubehu de adekonti a omu ekum no na de etue mu no oman you know it okay eye enura aye Friday ena Betty Jennifer ni office e wo Maryland a wo USA na oman me de address no e betu dwa sere boya mo amo USA no mehu ba bia ni office ne wo na mehu se yes oman enye ntobi ni ene ye die o call Maryland address no ye phone 6,300. I don't know. Say, Sana USA folk can say 6,300, and I say 6,300. Yeah, 6,300. 6,300 block of Ivy Lane. Aho, and ne address no one. Aho na ni office no. 6,300. And I say 6,300 block of Ivy Lane. Aho, and Betty no ni office no. And you wapon every ejuma ah all towards maybe an the car no. ɔkɔ akɔfa ne ka ɛna mo aso munim sɛ baby a most of time no ɔmo cars wɔ no most no ɛna ɛwɔ underground car park and the car park no wohwɛ a most of time ɛna ɛhɔ tan di do no ɛna ɛsisi camera tv hɔ deɛ but sɛ obi ka sɛ ɔdi owu a nipa no ɛbɛdi owu wie ansampo na yɛtumi atrace nipa no ehu but saa tam no na biribia aka akyiri ɛno nti no Betty Jennifer yi apɔ around 5 PM a ɔkɔ akɔfa ne car no ɛnti ɔkɔ no ɛna ɔhu sɛ ah obi ɛdi n'akyi because ɛhɔ so yɛ din ɛnti obi ɛdi n'akyi no na ɔhwɛ the movement of the person no a na it's like in the person is rushing ansa nipa no ɛyɛ nipa no ɛna de ntɛntɛm ɛbɛ sɛ ɛbɛn no ɛno nti no ɔhwɛ so na nipa no ɛkura etuo ɛwɔ ne ho ɛnti maame no tua sɛ woyɛ bɛrima korampo ɛna ohu enyiwa bi sei a you know how the kind of reaction a ɛbɛba otirim ɛnti ɔno nso ɔyɛ ɔbaa no ohu saa pɛpɛ no ɛbɔ ohu ɛnti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔredwane ɔman ɛnti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔredwane sa no ɛma gan nso ehu saa nti gan nso ekyesi no fast ɛna ɔman osutu no left and right ɛnti osutu ne tirim ɛna shutu nso no wɔnsutu no once o ti sɛ osutu no several times ɛnti ɔman eyi tɛ so sɛ wei no ɛyɛ obi ɛna apɔlɔti saa adeɛ wei sɛ wɔahu obi kɛkɛ na tuatua no ɔrekyesi nipa no na sɛ nipa no ɛredwane a na wɔsan ɛsutu no ɛnyɛ sɛ ebi mpo a nipa no I don't know ɛnti sɛ n'ade no si ɛnti osutu no saa no ɛma guy no ɛrɔahye yɛ ɛkɔfa ɔno nso ne car ɛnti sɛ na guy no ɔno nso apake ne car wɔ ɛwɔ car park wɔ ɛnti no esim sae he was waiting for her oh it's like the guy na ɔretwɛn Jennifer Betty sɛ ɔmɛduru hɔ ɛnu nti osutu na pɛpɛ a ohun sɛ guy no emuemu na pɛ a guy no onye wuwie no ɛna ɔma ɔsan esutu no saa tew sɛ owu yi a ɔno nso ɛkɔfa ne car na pa away na according to information ɛna mɛde kan bɛ wuo mu sɛ na cctv camera ɛbɔ hɔ nti no ɛmuna na osutu wuie no ɛma alarm ɛburo yɛ nti before a police fo ɛbɛduru ɛhɔ nom no na guy no kɔdada ɛna saa nso na ɔba nso ɛwu dada nti no mɛntumi anyɛ hwee antumi ama ɔbaa no but ɔmo check cctv camera no ɔmo hu sɛ guy na okum ɛyɛ Betty no guy no wɔyɛ nipa tuntum a wɔyɛ metro afei so no ne tirinwi ɛyɛ tuntum ɔhyɛ atare tuntum mpo ɔsan hyɛ pant tuntum because nipa bi sei no ɔhyɛ nneɛma ɔhyɛ adeɛ hɔ adeɛ a wobɛhu ne ntɛm na wɔde ɔhyɛ nneɛma tuntum ko ara a ɔmɔtumi atrake no ɛno nti sɛ si amenu mmienu yɛkasa no USAfoɔ ɔmo abɔ saa guy wei wanted nti ɔman mo a mowɔ USA no I can see sɛ maybe it will come on your newspaper anaasɛ mpo your TV channels ɛbɛhyɛ hɔnom sɛ ɔmo abɔ obi wanted na saa nipa no ɔno ɛna kum yɛ nuabarima yi ɛyere a yɛfɛ no Betty Jennifer nti ɔman channel ɛne ɔman ba abusuafoɔ na sɛ ɛna na news no ɛdɛ ɛteɛ sɛ Chris Arthur ne second wife a yɛfɛ no Betty Jennifer ɛnuro nkurɔfoɔ bi anaasɛ obi atumi kɔkum no ɛwɔ USA ɛbrɛ a na wapɔn ɛfɛ adwuma nka ɔrekɔ akɔfa ne ka akɔ fie no ɛna obi tumi ɛku no ɔman asɛm wei aba no I think sɛ wei no wohwɛ sɛdeɛ scene no ɛyɛ a this thing no ɛbɛtumi akreate a lot of things yes ɔman wei bɛtumi akreate a lot of things ɛne kwan kyi a meka no sɛ ɔn sɛ last week ara na ɛbɛwuo mu sɛ yɛ sɛ Chris Arthur pɛ sɛ ɔne ne ɛgyae so sɛ ɔne ne ɛgyae mpo a wadɛrete ne pictures ɛfiri hɔ nti it may be sɛ ebia na obi mpo ɛpɛ sɛ ɔdi ɔban ne bɔne ɛno nti nipa nso ɛtee sɛ Chris Arthur ɛne ɔban no ɛgyae a ɛmpo ɔdɛrete ne pictures ɛfiri ne social media page no the person may use that advantage sɛ saa deɛ ne masa maame yusu saa deɛ wei na yɛnkasa ebi mpo a ɛyɛ Chris Arthur because abɛwuom sɛ ɔne ne ɛgyae nti no wasan ɛdɛrete ne pictures nti maybe they are having grudge so ohu nti ɔman ɛbɛtumi akreate something like that and trust me sɛ USAfoɔ nso deɛ ɔman ɔmo nti sɛ bi some of the African countries a ɛsɛm sɛ ɛba a yɛnni akyire wɔ deɛ I know ɔmbɛdege adege ɛtumi aba abam ɛtumi ehu the bottom line ɛdi saa mfimfini wo nyia no ɔman trust me sɛ it may even come to Africa they can go and ask even Chris Arthur the first wife awɛ Nigeria, you know, they can even go and question her, because said the nipa no okum no we nipa tuntum nko ade o they may be they may think say ebia it can be say allegation be say ebia na the first one nko bo en hu bi that will be the thing and your man channel and the for also so what you e your say e what sir asem we na e ban say no comment ya o my nipa pi e ka no e ka say e ka no my e toss for the thing give it is no no from comment ever e chase na you dey in with the m